tiwe yani wasendi nyankupwa shira wa drupiano anasada nasi nubinya wapo isi wanya minse mshirano enye sikana nyawade mkuo awadene mkwa wano eye shira wabinya bida tiwe yani Shower Rubiano, Fanessa, Fanessa, Shet, Rubina,
I'm not afraid. show up.